niwe nawe, uwepo wako nami milele. Taka niwe nawe, uwepo wako nami milele. Ntende mapenzi yako, neshiwe utakavyo, siwe leo kesho ila milele. Ntende mapenzi yako, neshiwe utakavyo, siwe leo kesho ila milele. Yo, papa sene nyanga mbenawe Valibe, vasale, wananga manjunaka kumoyo. Papa sene nyanga mbenawe, mbenawe.